I'm terrible boss man. Yeah. abafumbi ba Uganda yonna, bw'oba obasiimanyi n'ebyobusimu.